Ibanedinga kwakho kulowu lwesithathu phaka kwintsimbi yesixhenxe xa kuya kwintsimbi yesibhozo kwinkqubo iVOB kuchannel 260 on DSTV. Kwinkqubo yethu sabe sijongene khona nemicimbi ekhabazela abasebenzi neentlanga zonke kwimasipala tombaxa kaMandela nasephondweni lephondo leMpuma Kapa. Kanti kwakhona amaqela amancinci asebenzisana neDemocratic Alliance kulawulo kwimasipala tombaxa kaMandela nawo ebebambe i-media briefing. Umhlekazi uzigebe uyasichazela ngcono. Kanti kwakhona kwingxoxo-mpikiswano phakathi kwakhe ukhansela uBongani Mani kwakunye naye uMMC weCorporate Services uAnette Lovemore uhlala nathi ingxoxo leyo kwakho ingabantu abasebenzela umasipala tombaxa kaMandela. Sibona siqukumbela ke kwakho ngenye i-motion of no confidence nalapho ijonge khona ukususa usodolophi umbutho we-EFF nombutho we-ANC baza nenkcazelo.